Nefayi chapter 17. Nefayi analamulidwa kumanga chombo, koma abale ake anatsutsana naye pa ntchitoyi. Iye anawalimbikitsa pakuwakumbutsa zomwe ambuye Mulungu anachitila mtundu wa ana Israeli. Nefayi anadzadzidwa ndi mphamvu ya Mulungu, Azibale ake analetsedwa kuti asamukhudze iye, kuwopa kuti angawume ngati bango louma. Izi zinachitika pakati pa zaka 600 to 592 BC, Yesu Khristu asanabadwe. Verse 1. Ndipo tinayambiranso ulendo wathu olowa mchipululu. Tinayenda kulowera chakummawa, ndipo tinayenda ndi kupyola masautso ochuluka mchipululumo. Akazi athu anabereka ana mchipululu momwemo. Verse 2. Koma Mulungu adatsanulira madalitso ochuluka zedi pa ife, kuti angakhale tinkadya nyama yosaphika mchipululumo. Azikazi athu adatha kuyamwitsa ana awo mkaka wa mawere ochuluka zedi. Ndipo ana awo anali amphamvu, analiso ndi thanzi. Inde angakhalenso azibambo, analiso ndi thanzi labwino ndi zito. Ndipo anayamba kupilira ulendo mosangong'onza. Verse 3. Ndipo tinaona kuti malamulo a Mulungu akuyenera kukwaniritsidwa. Ndipo kudzali ngati ana anthu adzasunge malamulo a Mulungu, ndiye kuti iyeyo adzawasamalira ndi kuwapatsa mphamvu ndi kuwakonzera njira zokwakwaniritsira chinthu chomwe Mulungu wawalamulira kuti achite. Chotero iye anatikonzera njira mmene timayendayenda mchipululumo. Verse 4. Ndipo tinayenda mchipululu zaka zambiri, inde zaka zosachepera zisanu ndi zitatu. Verse 5. Ndipo tinafika malo omwe tinawatcha dzina loti malo opatsa, point 4, chifukwa cha zipatso zambiri ndi uchi wambiri zopezeka pa malopo. Zonsezo Mulungu okonda anazikonzekeletseratu kuti ana ake tithe kudya ndi kukhala ndi thanzi labwino, kuti tisafe ndi njala. Ndipo tinafika pa nyanja yomwe tinayitcha dzina loti Erentum, kutanthauza kuti madzi ambiri. Verse 6. Ndipo tinamanga mahema athu mphepete mwa nyanjamo, angakhale tinakumana nzovuta zambiri zotiphinja kumeneko zoti sitingalembe zonsezo. Ndipo tinali ndi chimwemwe choposa titafika mphepete mwa nyanjayo. Ndipo tinatchanso malowo kuti nthaka yopatsa, bountiful, chifukwa cha zipatso zochuluka zomwe tinapeza pamenepo. Verse 7. Ndipo zitatha izi ine Nefayi nditakhala mdziko la bountiful, kapena kuti nthaka yopatsa, kwa masiku ambiri, mawu ambuye anandidzera nati kwa ine, dzuka ndipo ukwere mphiri. Ndipo ndinadzuka ndikukwerera ku phiri komwe ndinakalilira ambuye. Verse 8. Ndipo ambuye anayankhula ndi ine nanena, iwe upange chombo mmene ndikulangizire mapangidwe ake, kuti ndikathe kutenga anthu anga kuloloka nawo tsidya lina la nyanja. Verse 9. Ndipo ndinati, ambuye ndikuti komwe ndikhoza kupita kumene ndikapeze zipangizo kuti ndikhoza kumanga chombo molingana ndi mmene munandionetsera. Verse 10. Ndipo ambuye anandionetsa ine komwe ndipite kuti ndikapeze zitsulo za ore ngati zipangizo zoti zigwiritsidwe ntchito. Verse 11. Ndipo ine Nefayi ndinapanga chipangizo chokolezera moto chochokera kuzikopa za nyama za kuthengo. Ndipo ndinatha kupanga chipangizocho kuti ndikhoza kukhala ndi malo omwe ndikhoza kukolezera moto. ndinawombanitsa miyala iwiri pamodzi kuti ndikhoza kuyatsa moto. Verse 12. Ambuye sadafune tivutike ndikuma koleza moto pamene tinkaenda mchipululu. Popeza iye anati, ndidzakukonzerani chakudya chanu kukhala chokoma ndikuti musamavutike ndikuphika. Verse 13. Ndipo Ambuye anati, adzakhalanso kuwala kwathu mchipululu ndipo adzatikonzera ife njira ngati ife tingasunge malamulo ake. Tidzatsogoleredwa njira monsemo mpaka ku dziko la lonjezano. Ndipo ife tidzadziwa kuti ndi iye amene wakhala akutitsogolera. Verse 14. Inde, ndipo Ambuye anatinso kwa ife, mukakafika mdziko la lonjezano, inu mudzadziwa kuti ine Ambuye ndine Mulungu. Verse 14. Ndipo Ambuye anatinso kwa ife, mukakafika mdziko la lonjezano, inu mudzadziwa kuti ine Ambuye ndine Mulungu. Ndipo mudzadziwanso kuti ine Mulungu ndinakupulumutsani inu kuchiwonongeko. Inde, kuti ndinakutulutsani mdziko la Yerusalemu. Verse 15. Chotero ine Nefayi ndinayesetsa kusunga malamulo a Ambuye. Ndipo ndinawalimbikitsa azibale anga kukhala ndi chikhulupiriro komanso achangu. Verse 16. Ndipo ndinakonza zipangizo zazitsulo zimene ndidasungunula kuchoka kumwala. Verse 17. Ndipo mene ndinatsala pang'ono kuyamba kupanga chombo, azibale anga aja anayambanso kung'ung'udza kwa ine ndikuti, ng'ono wathu wapenga popeza iye akuganiza kuti angapange chombo. Inde, ndizona iye akuganizanso kuti chombochi chingathe kuwoloka pa madzi ambiri wotere. Verse 18. Chotero azibale anga anandidandaulira ine ndipo iwo anali ndi chikhumbokhumbo chakuti asandithandize ine ntchitoyo popeza sadakhulupirire kuti ningakwanitse kupanga chombocho popeza iwo sadakhulupirirenso kuti ndinachita kulamulidwa ndi Ambuye. Verse 19. Ndipo ine Nefayi ndinali ndi chisonche chikulu chifukwa chakaumitsidwe kamitima yawo. Ndipo iwo ataona kuti ndayamba kudzadzidwa ndi chisoni anasangalala mitima yawo mwakuti anakondwera ndikuti timadziwa ife kuti sungathe kupanga chombo popeza tidziwa kuti uli ndi chidziwitso chochepa chotero sungakwanitse ntchito yayikulu ngati imeneyo. Verse 20. Ndipo iwe uli ngati bambo wathu amene anatsogoleredwa ndi nzeru zopusa za mtima mwako. Inde, iwo anatitsogoleranso kutitulutsa mdziko la Yerusalemu ndipo tayendayenda mchipululu kwa zaka zonsezi. Azikazi athu avutika atenga pathupi abereka mchipululu momwemo ndiponso avutika njira zambiri ndiponso zosiyana-siyana. Mwamwayi sanafe ndipo zikadakhala bwino anakafa asanachoke ku Yerusalemu kusiyana ndi mavuto takumana nawo kuno. Taonani pa zaka zonsezi tavutika mchipululu ndi nthawi yoti tinakakhala tikusangalala ndi chuma chathu mdziko lomwe ndi cholowa chathu. Inde, tinakakhala osangalala ife. Verse 22. Ndipo tikudziwa ife kuti anthu amene ankakhala mdziko la Yerusalemu anali olungama ankatsata mbendera ndi maweruzo a Ambuye ndi malamulo ake malingana ndi chilamulo cha Mose. Chotero tikudziwa kuti ndi anthu olungama ndipo bambo wathu adaweruza iwo. Ife atibweretsa kuno pachifukwa choti tithe kugonjera kumawu awo inde mbale watu sakusiyana ndi iwo. Ndipo ndi mau awa ndikalankhulidwe kotereka anang'ung'udza ndi kupitiliza kudandaula kwa ife. Verse 23. Ndipo ine ndinanena nawo kuti kodi inu mukukhulupirira makolo athu ana Israeli anakatulutsidwa mmanja mwa Aigupto anakapanda kumvera mau a Ambuye? Verse 24. Inde kodi mukuganiza ana Israeli anakachotsedwa mukapolo pada kapanda Ambuye kulamula Mose kuti awatsogolere kuchoka mukapolo? 25. Koma tsono mukudziwa inu kuti ana Israeli anali mukapolo ndiponso inu mukudziwa kuti iwo analemetsedwa ni ntchito zimene zinali zomvetsa chisoni pozisenza iwo. Choncho mukudziwa kuti chinali chowakomera kutulutsidwa msingazo. Verse 26. Tsono inu mukudziwa kuti Mose analamulidwa ndi Ambuye kuwatulutsa iwo. Mukudziwanso inu kuti ndi mau ake madzi a nyanja yofira anagawika ena uko ena uko ana Israeli nawo lokapo uma. 27. Mukudziwanso inu zoti Aigupto onse anamira mnyanja yofira muja amene anali asilikali ya Farao. 28. Mukudziwanso inu kuti ana Israeli anadyetsedwa ndi mana mchipululu muja. Verse 29. Inde ndipo inu mukudziwanso zoti Mose ndi mau ake malinga ni mphamvu ya Mulungu imene inali mwa iye anamenya thanthwe nkutuluka mu madzi kuti ana Israeli athetsere ludzu lawo. Verse 30. Ndipo Mose ganizira iwo kuti anatsoguliredwa ndi Ambuye Mulungu wawo ndi mombolo wawo patsogolo pawo kuwatsogolera usana ndi kuwapatsa kuwala pa iwo usiku ndi kuwapatsanso iwo zofunikira zonse za pa moyo wa munthu kukhala nazo. Koma chodabwitsa nachi anaumitsa mitima yawo ndi kutseka malingaliro awo naukira Mose ndi Mulungu ona ndi wa moyo. Verse 31. Ndipo malinga ndi mau ake iye anawakantha iwo ndi malinga ndi mau ake anawatsogolera iwo ndiponso malingana ndi zomwe adalonjeza adawachitiladi zonse zofunikira pa mioyo yawo ndipo china chilichonse chinachitika motsogozedwa ndi mau ake. Verse 32. Ndipo atawoloka mtsinje wa Yordan iye anawapatsa mphamvu zothamangitsira anthu okhala momwemo inde kuwabalalitsira iwo kuchionongeko. Verse 33. Nanga tsono mukaona za anthu amene ankakhala dziko lolonjezedwalo anthu amene adathamangitsidwa ndi makolo athu mukuganiza kuti anali angwiro? Nditero kwa inu kuti ayi ndithu. Verse 34. Ndipo mukuganiza kuti anthu aja adakakhala angwiro osankhana katenga makolo athu? Ine ndikuti iyayi. Verse 35. Taonani Ambuye anapanga zonse mthupi kukhala limodzi ndipo amene ali wangwiro amakondeledwa ndi Mulungu. Koma taonani kuti anthu awa adakana mau onse a Mulungu ndipo iwo anakhazikika mu uchimo ndipo kuchuluka kwa ukali wa Mulungu kunadza pa iwo ndipo Ambuye anatemberera dziko pa iwo nalidalitsira makolo athu inde iye anatemberera iwo kunka kuchionongeko nalidalitsira ilo kwa makolo athu ndikuti alilande kwa iwo. Verse 36. Taonani Ambuye anapanga dziko kuti anthu adzakhalemo ndipo anapanganso ana ake kuti likhale lawo. Verse 37. Ndipo anadzutsa mtundu wake wangwiro naononga mitundu ina yonse imene inali yosamvera. Verse 38. Ndipo amatsogolera konseko ana ake oyera mtima kumalo ankaka ndi uchi, ndipo oipa iye amaononga ndi kutemberera dziko lawo chifukwa cha kusamvera kwawo. Verse 39. Iye amalamulira kuchokera mwamba pakuti ndi mpando wake wachifumu, ndipo dziko lapansi ndiye chopondera pa mapazi ake. Verse 40. Ndipo iye amakonda iwo amene anamusankha iye kukhala Mulungu wawo. Taonani, iye anakonda makolo athu ndipo anapangana nawo inde kuyambira Abraham, Isaac, Jacob, ndipo nthawi zonse amakumbukira mapangano amene iye anapangana ndi iwo, chotero iye anatulutsa mdziko la Aigupto. Verse 41. Ndipo anawalanga mchipululu ndi ndodo yake, popeza iwo adaumitsa mitima yawo monga mmene inu mwachitira. Ndipo Mulungu anawalanga iwo chifukwa cha mphulupulu zawo. Iye anawatumizira njoka zoopsa zowuluka pakati pawo, ndi kuti akalumidwa ndi izo iye adakonzeratu njira yoti angachiritsidwe nayo. Ndipo ntchito yoyenera kuichita iwo inali yakungoyang'ana pa njoka ya mkuwa yopachikidwayo. Koma chifukwa cha kufewa kwa njirayo ndi kuphweka kwake, panali ambiri omwe anaonongeka. Verse 42. Ndipo anaumitsa mitima yawo nthawi ndi nthawi nawo kila Mose komanso Mulungu. Ndipo angakhale zinali chomwecho, iye anawatsogolerabe ndi mphamvu yoposa ina iliyonse mpaka kukafika mdziko la lonjezano. Verse 43. Koma zitatha zonsezi, inafika nthawi yoti uchimo unamena nthenje ndi kukhwima mwa iwo, ndipo siti kudziwa kuti zinali mpaka potani, koma iwo amayenera kuonongeka basi. Koma chomwe ndi kudziwa ndi chakuti tsiku lidzakwana kuti iwo adzaonongedwe kungopatulapo ochepa, koma onse adzatengedwa ku ukapolo. Verse 44. Chotero Ambuye analamulira bambu wanga kupita ku chipululu, ndipo Ayuda anafunanso kuchotsa moyo wawo, inde angakhale inunso munafuna kuchotsa moyo wawo. Chotero inuyo muli ngati Ayuda aja, muntima mwanu ndinu anthu akupha. Verse 45. Ndipo ndinu achangu pakuchita zoyipa ndi ochedwa pokumbukira Ambuye Mulungu wanu. Munamuona ngero akuyankhula kwa inu, inde mwamba mawu ake nthawi ndi nthawi, iye akukunong'onezani inu mkamphepo kayaziyazi. Koma chifukwa mmalingalira za mbuyo simunamve mawu ake, chotero wakuyankhulani inu monga kumveka kwa mphenzi imene igwedeza dziko ngati ring'ambika pakati. Verse 46. Ndiponso inu mukudziwa kuti ni mphamvu ya mawu awa mphamvu yonse mdzikoli litha kuchotsedwa, inde ndipo inu mukudziwanso kuti ndi mawu ake zitunda zonse akhoza kuzisalaza ndi kukhala dziko lase, ndi kuti monse mooneka se mudzaphwanyika. Oh, tsono ndi chifukwa ninji inuyo mukumitsabe mitima yanu. 47. Taonani, moyo wanga ine uli kuvutika ndiku wawidwa chifukwa cha inu. Ndipo ntima wanga ndiwopwetekedwa chifukwa cha inu. Ndikuwopa kuti mungadza ponyedwe kunja kosata. Taonani tupiranga ladzana ndi mzimu wa Mulungu. Mwakuti mafupa anga mulibe mphamvu. 48. Koma nditatha kulankhula izi, Azibale anga anandikwira ine moti analakalaka atandiponya pansi pa nyanja ndipo anandiyandikira kuti andimenye. Pomwepo ndinawawuza kuti mdzina la Mulungu wa mphamvu zonse ndikukulamulirani inu kuti musandikhudze ine, popeza ine ndi wodzadzidwa ndi mphamvu ya Mulungu. Ndipo ngati wina angayesere kunimenya ine, adzauma ngati bango louma. Ndipo sadzakhala chimodzi-modzi chifukwa Mulungu adzankantha iye. Verse 49. Ndipo ine Nefayi ndinawawuza Azibale anga kuti asang'udzenso kwa bambo wawo, ndiponso asaletsenso chithandizo chawo kwa ine, popeza Mulungu wandilamula ine kuti ndipange chombo. Verse 50. Ndipo ine ndinati kwa iwo, ngati Mulungu angandilamulire, chilichonse ine ndikhoza kuchichita icho. Ngati angandilamule kuti ndiuze madziwa kuti asanduke nthaka, asandukadi nthaka. Ndipo kuti ndinene zoterozo ndithu zichitika. 51. Tsopano ngati Ambuye ali nazo mphamvu zotere zochitira ana a anthu zozizwa zambiri mbiri, angalekelenji kundi longosolera ine kapangidwe kachombo. 52. Ndipo ine Nefayi ndinayankhula zambiri kwa Azibale anga mwakuti iwo anadabwitsidwa koposa ndipo sanatenso kukangana ndi ine kapena kufuna kuthira manja awo pa ine kapena kungondigwira kokha ndi zala zawo kwa masiku ambiri. Tsono iwo sanafune kuyesa kuchita chilichonse pa ine poopa kuuma pamaso pa ine chifukwa mzimu wa Mulungu unali wa mphamvu kwambiri mwa ine. Ndipo ndi umene udawaopsa iwo. Verse 53. Ndipo zitatha izi, Ambuye anati kwa ine, tambasula dzanja kachiwiri pa Azibale yako kuti asaume pamaso pako, koma ndidzawadzidzimutsa, atero Ambuye. Ndipo ichi ndidzachichita kuti adzadziwe kuti ine ndine Ambuye Mulungu wawo. 54. Ndipo ndita tamba suladi dzanja langa pa Azibale yanga mwakuti sanate kuma pamaso panga, koma Ambuye anawagwedeza iwo malingana ndi mawu ake. 55. Ndipo iwo anati kwa ine, tsopano tadziwa kuti Ambuye ali ndi iwe, popeza tazindikira kuti ndi mphamvu ya Ambuye yomwe inatigwedeza ife. Ndipo anagwa pansi pamaso panga, ndipo anakhala pang'ono-ng'ono kuti andilambire ine, koma ine sindinalole kuti atero. Ndipo ine ndinati kwa iwo, ine ndine ng'ono wanu, inde wang'ono tu kwambiri. Chotero ndinawawuza kuti pembedzani Ambuye Mulungu wanu ndi kulemekeza Atate anu ndi amayi anu kuti masiku anu achituke mdziko limene Ambuye Mulungu wanu adzakupatsani inu.